Hello everyone, this is Nyaz with our spoken word. Ushaiku umesota unaumeokoka. Unashindwa hii kwani wewe ni ndege juu ya kiota juu hautaki ukiota.
Oh, jiki.